a tournament that is based on reviving boxing and bring value to amateur boxing. She started Klonyaka, and the tournament is organized monthly. Ngokwamandla ethu sibawela uba ibe itonamente namabhanti in the future abantwana baqale ubhatalwa kwama-amateur boxing. As a result, itonamente yesibini lena siyenzayo ngonyaka will have about i-episodes ezizokwenzeka monthly nee-seasons njengoba i-season yokuqala lena siyiqala kulo nyaka lento lena. So siqalela to fight inantsika i-alcohol abuse, drug abuse kubantwana bethu and ukuzama ubaqokelela to kwi-sport sethu siyi-boxing. Singalibali abantu bakuthi uba thina eyona nto siyazibhetere kule mondi yethu i-boxing. So we want to bring value so that we can be taken serious by stakeholders outside i-boxing, especially outside the mondi. Ukuze le nto ibe possible, we need i-support kangangosinako kwi-community of boxing, i-community of business, osomashishini. Bakhona ke sebeqala usincedisa for uba sikwazi ukumuva. Then sisajonge elikhulu nakubana amandla amakhulu bakazosincedisa. Sizothanda ubulela kwi-sponsors ne-potential sponsors ezisincedisileyo for uba sikwazi ukwenza ezi episode zimbini. Ndiqale nge-MD Square elapha e-highway ngaselibrary. Ndibulele uBoxer Supermarket apha e-highway asistile kakhulu. Ndibukelele local businesses such as oXolani Hair Saloon basikhuthaze kakhulu, basincedisa kakhulu. Ndibulele HVSL company isincedisile, juice company efakele DSTV lapha ngase taxi rank. Inuckle Boxing Promotions nayo isincede kakhulu ukuze sikwazi uyiqala lento. Ndibulele kakhulu also as well i-80s clothing sportswear. Ndibulele imbuyekezo for capturing nantsi ke the all the memories and everything about i-boxing yethu. Ndiyabulela kakhulu imbuyekezo Boxing Channel.